Call up Ring Wong, hang up the phone to let me know you made it home. Don't want nothing to be wrong with party time lover. If she's with me, I'll blink the lights to let you know tonight's the night for me and you, my part time lover. We are undercover, bashing on the run, chasing love up against the sun. We are strangers, but day lovers tonight. Knowing it's so wrong, but feeling so right. If I'm with friends and we should meet, just pass me by, don't even speak. Know the words they scream when part-time lovers. But if there's some emergency, have a male friend to ask from me, so that she won't think it's really you, my part-time lover. We are undercover, fashion on the run, chasing love up against the sun. We are strangers, by day lovers the night. Feeling it so right. My part-time lover. And then the man called our exchange, but he didn't want to leave his name. I guess it do get played a game of part-time lovers. You and me, part-time lovers. But she and he, part-time lovers. Da 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 da